hoe, and a hang in a hoe, and a hey ho, ha ho, hee ho, ha ho.